birukanirwa ko bazira uko basa n'ubwoko bwabo gute aribo ugenda kugwaya. Ubwo rero byaciye bitangura kuboneka neza ko uyu muntu atanguye kwigaragaza hari. Noneho niyo haba ari umuntu yigaragaje ko agwanya abatutsi. Ko mbona i Burundi n'abahutu batamwemera. Ko abarundi b'abahutu ntibamubona, benshi ntibamubona uko yategezwa kuba umuntu w'intwaro, w'intwari, w'umuhuza w'abandi bose. Ntibamwemera uko. Ubwo rero hari ikibazo kinini ya kuri personalite y'uwo mugabo atwara mu Burundi, kuko byirikanye mu minsi iheze agiye kugwanya M23, hanyuma agata n'ikarata yiwe y'umuhuza, umuhuza wo muri Eastern African Community, kuko niwe yari mukuru wabo. None ivyo bintu uwo ari we wese yiyumvira afise umutwe acavuga ati bon, eske uyu muntu ariko aratwarira Burundi neza? Ni gute yirikana afise image zibiri, afise ama faces abiri? Ubwa mbere akavuga yuko ari se w'Abarundi, ase w'Abarundi aza gufata abo bana b'Abarundi akagenda kubagwanisha n'abandi bavandimwe atategereza kugwanya, kuko nawe yavuye mu ishyamba aza asaba ko Burundi buhinduka, buranahinduka. None hararonka amahirwe burahinduka, buhindutse ni gute none aza kugaruka kugwanya abantu birukanywe iwabo? Nukuvuga abantu M23 iri kuravugira akagenda kubagwanya. Niya badafise ako kantu ko kugwa kw'ibintu by'itsinda moko byo kugwanya ubwoko bw'abatutsi, ni gute yogenda yo hariya ngo afatagnize na Kisekedi, azi yuko Kisekedi we yiyemeje ko agwanya M23 kukubera uko M23 abarimwo basa? FDR akagwana impande ya FDR, arazi icyo FDR ivuga? Ibyo nashobora kubyiyobagiza.
Papa Jacques.
Yes sir.
Muraho neza, reka sorry gato yasinguciye mu ijambo. Ntabwo nabizi ko ijambo rifite rwose, kandi ntabwo turyana isaho nge nawe, niko abanyarwanda bavuga. Kimwe cyo gihari ngira ngo twarabigerageje, bizaba byiza ari uko namwe ubwanyu muhagurutse, kuko turabizi ko buriya butegetsi bw'inkoramaraso namwe mutashyigikiye uriya mugabo n'ibyo ari gukora hariya hakurya iwacu, amahano ari gukora ntabwo muyashyigikiye. Ariko bizaba byiza namwe ubwanyu muhagurutse mukavuga, bikagaragara ko habayeho kwirevolta ku giti cyanyu. Nubwo turi hamwe kuri groupe cyangwa se kuri space tukaba twafashanya, ariko byaba byiza nawe ugahostinga space, wabonye umwanya cyangwa se n'abahamuza n'abandi bamara guhostinga n'abandi barundi bakajya binjiramo. Ariko iyo nahostinze gutya undi akaza nk'umurundi, umuntu uturuka mu Burundi araza, nubwo yanavuga avuga bike ari kuziga, ariko nk'iyo nk'ubu ngubu uramutse uvuze nuko tukiri bake, ariko mukanya uraza kubona bari kuza bavuga. So byaba byiza rero namwe muhagurutse mukamagana bariya nkaburiya butegetse. Nicyo ngicyo nagiraga ngo nkongereho, murakoze.
Yego neza cyane. Donc c'est pas une idée qui est mauvaise, ko umuntu ashobora guhostinga space, n'ibintu umuntu ashobora kugira, mugabo bivana na niyo interest yuko uza noneho no kunabigira, kuko uza kuraba ibintu byinshi cyane rwose kukugira ngo uze guhostinga ntuze space. Jewe inje nka support ntuze space ziriko ziravugira M23, it's for a certain reason, and ndamaze kwivuga kenshi hanyuma simba shaka ko ndayirepeta. iyo ntashatse ko no create meme na space ivuga ku bintu by'u Burundi ngo jewe ngo mvuge nzane space, I have done more than even hosting a space kuko jewe naradirije nuze manifestation contre le troisième mandat y'u Burundi muri 2015 ici à Ottawa. Abarundi bose boba babizi batabesha bavuga ukuri barabizi ko nadirije izo manifestation jusqu'à ce que mbona ko ntagikenewe kukubera mbonye ubugambanyi bw'abarundi bamwe bamwe, ariko none ese do I have that drive yuko nza ku create ntuze space zivuga ku ntuze ku barundi mpamagara barundi ni nyabuna nyabuna. I have done that. I have seen in the past what it means ku bantu twari kumwe twakoranye kuri ivyo byuko twiyamiriza d'abord iyo ntwaro yo kwa nkunga nziza ariko iraforsa ko ihonyanga amasezerano abarundi bagiraniye muri 2000 yiharusha. Ndabona narabonye icyo bamwe mu barundi bari ngaha muri Canada hari aba intellectual benshi cyane benshi banakora no muri leta yo ngaha bafise ama degrees ama PhDs ibintu byinshi. So aba bantu twarakoranye bitari bike mugabo ndabona nti well do I have to sacrifice myself for these people aho bashikaho bavuga ngo oya sha ndacyafisa akazu gapanzwe n'aba expert i Bujumbura sinoshobora no kuri kugira kuza kwiyerekana aho well yeah you urafisa akazu then Bahimanga is not the guy who's going to be the speaks person for you. Ndashobora kuvugira abarundi bato nk'ubu ndiko ndavuga deja ndazi ko abarundi baba bari kubarumviriza kandi ndazi yuko ibiinye biba bi recorded imbanzi ko umurundi azi ubwenge kugenda kugwana muri Kongo ugwanya abantu biwawe. It's not a good thing. Ni nkuko bo kurungika ngo ugende kugwana muri Tanzania. It's not a good thing. Uri kuragwanira mu ba neighbors. It's dirty. C'est sale. Donc tu vois une guerre ugiye ku abari abazungu baza gucama amahera nk'abacancuro bavuye muri Europe. N'abazungu ni imbwa z'imihimbiri. Imikobe imihimbiri. Mugabo abarundi kugenda gukora ubwo buca guca incuro ni nk'aba batanzania bagiye kuza kugwanya ni guca incuro ugiye kugwanya abavukanye abantu bababanye ni nk'aba ba South Africa twagwaniye Mandela tukabahereza umugabo abaha ukuri. It doesn't make any sense. Nicyo kituma imba nifuza ko tuvuga ama space ari mu Cyongereza mu Gifaransa abo bantu bose batwumve tubabwiza ukuri. If you create a space y'Icyongereza, invite me. Ndababwiza ukuri kuko history ya Congo ndayizi. Hanyuma ini Gifaransa tubabwiza ukuri. Ni ivyo dukeneye yuko twigisha abandi bantu nitwigisha na entre nous, it doesn't matter. Ni haba hariho abanyamurenge bakeyi bakiri kumwe na Kisekedi, leave them alone. They are not understanding anything. So, to me, they are not people to consider. Abo dukeneye n'abantu baza kuvuga ngaha bakavuga amateka bakagwanira akagateka k'aba basore bacu ni nkumi zacu ziriko ziragwana urugamba gukuri bavuga bati aya ahantu twabaye abantu biwacu bamaze imyaka 40 bari hanze bagaruke kandi bari ku isi yabo jusqu'à ce que na Nations Unies izotindikagira a common sense kuko Nations Unies kuri kote ya nuze ya Eastern Congo it doesn't have any common sense. Ni bafise common sense, bafise a sense of just people nibaza bari corrupted. How are they corrupted? Uwogenda gusesengura karaba who is corrupted in those muri Nations Unies wosanga twobatora mugabo bari corrupted. Icyo nibaza nuko natwe tuba muri aya ma leta za Etats Unis za Canada twobanza kuza turegera abantu z'abadepite bacu aba senateur bacu tukababaza bati ibi bintu wewe uvyumva gute iki kibazo cy'abantu bo muri Congo bamye barenganywa iki gihe cyose dufise ingabo twama dushyiramo amadolari jewe nk'umutaxpayer wo muri Canada ndashyiramo amadolari umutaxpayer wo muri Etats Unis ndashyiramo amadolari arashyiramo amadolari ntitushobora kuvuga ngo ni menshi mugabo ashobora kuba n'amasense mugabo arimwo uwo mu Bufaransa arayashyiramo n'abandi bose bayashyiramo none ni gute iki kibazo kitarakemugwa hanyuma iyo leta igambanira abo bantu ikabandanya ikora ivyo kandi tuzi yuko ariyo urukiko international ushobora kugwanya iyo leta ikora ivyo tuzi yuko ntuzi hariyo mapping report yigeze ivuga ibintu bibi bibaho Congo yamikoze abantu bakafata ko umengo ntibyigeze biba nubu nivyo tubamo umengo ntibyigeze biba hakacha haza ya intero zose z'ibihugu ngo vyo muri SADC ibihugu twari twiteze yuko vyoba example y'ibihugu vyo muri Afrika bigakora ibara ariko akiye batwagira ibi inye tukabivuga mu cyongereza n'aba South African bakavyumva bakumva ko it's wrong to be doing this in Eastern Congo. It's wrong to bring bombs in Eastern Congo to kill other African brothers who are seeking to be protected. This is wrong. I don't believe. Umengo afite ari gihe mba numva umengo ndi kuyindi si sindi ngaho. Hello. Oh brothers and sisters. Abantu mwese muri ko muragwanira iri teka M23 iri kwiratwereka muzobandanye mutizigama ni mwiziganye muvuge muti I am there kandi turahari tizohagarara thank you.